ubu naho kwezi kohera singende ku mushahara nta na kimwe bimbwira simenye yuko nuko kwezi kwaheze ariko ubwa mbere ukwezi kwagenda guhera ivyiyumviro vyanyishe nahejeje gupanga ukuntu utudufaranga two ku mushahara nzodukoresha nitwa Bahaminyakamwe Salvator sanzwe ndi umwigisha ku ishuri rito ya Gikanazi yego kuri ekofo Kanazi mwaka wa gatanu muri uyu mugambi ndigisha mugabo nsanzwe nkora ibintu by'imikate n'ibitumbura yego nari nabitanguye ntararonka akazi mugabo naho narose akazi nagumye ndabikora ahubwo naciye ndonka ingufu kugira ndabikore neza ndamaze gutera intambwe itari nto kuko ubwa mbere nabikoze ndi jenyine mfise n'ubundi muntu andandariza ibitumbura umwe mugabo kugeza iyi saha ndamaze kuba mpakazi abantu batandatu biyongera kuri umwe nahora mfise bose hamwe n'indwi PAEEJ niyo yafashije muri konkuru nakoze hanyuma barumva ko mfise ivyiyumviro birashe bitomoye nahora nkoresha intoki byose nabikoresha intoki ariko naciye nguri mashine imfasha gucumba nongera ndahakazi abantu batandatu hanyuma ubu rero ndiko ndakora haraheze novuga nti haheze amezi ane araheze neza PAEEJ imaze kumpa ayo mafaranga kandi mpayo nako kazi abantu batandatu ubu byifashe neza cyane kuko ubu ndahemba abakozi abo bakozi batandatu abakozi indwi ndabahemba neza kandi nkongera nkasigaza utundi tuntu nza ndabika ku kwezi nkavuga nti ndaza ndabika amafaranga atari make pare ya Paulo y'ubwa mbere ndashobora kuronka senkesa canke sisa ku kwezi bwa mbere naronka narose menshi naronka ijana ubu naho kwezi kohera singende ku mushahara nta na kimwe bimbwira simenye yuko nuko kwezi kwaheze ariko ubwa mbere ukwezi kwagenda guhera ivyiyumviro vyanyishe nahejeje gupanga ukuntu utudufaranga two ku mushahara nzodukoresha ariko ukwezi ahubwo jewe guhera ndiko ndaraba udufaranga nsigaza n'udufaranga mpemba abakozi urundi gwaruka kamono rutera nirureke kuguma gwicaye ruze ruriyumvira rushakishe akazi kuko iyo umaze kubona yuko ushobora kwironderera akazi ukoresheje ingufu zawe cyangwa ukoresheje ubwenge ingufu n'ubwenge byose ubiteranije urashobora kuronka akazi hanyuma ukaronka naho ubwo ufise agatahe gatoya ugatangura buke buke hanyuma Imana iraheze igaheza agira ugasanga wageze kure